ma last en aluongo the PS, aluongo Honorable Ochila Yako.
Mantiere ka josiasa te Horia hoya uwe gimama Miyatu wala mweshimiwa uwe gimama Mama Parapumine enoni President ma Kenya miluwa gono huru kinyata No bire kama jogi oriende Nuriende kose na okuriende Wachmatek nuriende kose na okuriende Mama Nemos Regi President Uhuru Kenyatta kwae mundu duogeka Seche mundu wogoka ibikode mundi parne nina product mar Migori Primary School Awacho koseo kawacho Ber koseo kber Mara rio mama Ei Migori ka E chuny Migori ka Siasa na itieke pao. Ni itieke kose oktieke? Yeah! Emo miya wacho kamaa. Wantiere gijo pati magodi ya mkamama majogo maoku wa chulu mshara. Kawuna more ni you are the lioness and the queen who has visited here in Migori. Ondiye gimose bedo kacha andowa kawulu nge Migori. Kabi intie kose gionge? Ondiye gigo ni itie kose gionge? Mama medelimo wa undie gigo seche moko chando wa kifu nato uwedini Migori bero undie gimoko ni kagintie kose gionge jogo mose bedo kakedo undie gigo ginjo O-B-M ae time dogi Peter Francis Masara ber kose okber undie gigo se chando wa mama undie gini tire kabat we'll deal with them emu mea kuwayo niseche muatimo harmonization ni nyaka waketu Lilo, nikech mama in Migori here, many people have betrayed ODM. Kuhuwa krongo kocha, kubira wendo, togi kuhuwa kuonema mokono kaduwa tajo. Wadiri koseo kadiri. And remember our soldiers, the people who stand with us, who walk with us, ginijo ODM go and ginijo kumabeyo. Koro we want people, mauk bindogo. Wadunge kamano? Jopinji gibeyo. Gini ngeyo ni ogina officials magodi ya mto wako na wewe Bega kwa bega wanatembea na wewe kila wakati Nyethe school untie refu wana uru kama untie na nyethe school Adweko mwero kama ano nyethe school Nyopuji untie Wankodu kanyakla nyopuji we will work with you together in this journey Jakom or director amar CDF mobilo kama mweshimi wanyanga Nyanga